Sleepless beats.
Dose bamudzibano mitima yathu ndiyo sweka kuluzano kula kula si chinthu chopweka ine monga fumu uthenga unandipeza koma nkhani yana ndi omwe yandipangisa chenkha mbiri sigonera tsiku lina nawadzamva toti bambo wawo kumalawi adali mashasha akafika pabonde sali yese amamyata akadzandifusa chidzandiso wacho yanga asachilandira bwanji mwana wa matse akasafa soti bambo wake sanadwali ndi mwana wa nkasi asayiwala bwanji nawe imfa sunazisuse bwanji nangano pakasapita zaka akasafa asankuwafusa mama ali kuti bambo wanga adzayankha chani maingata timo wake udzabaya moto udachuluka adalephera kuthawa imfa ya bambo ako idali yowawa akakondwa nkazi chanthumbuka osama ndilini nkhawa ndi ana awali adzachilandira bwanji tanenani abale bambo wawo adamwalira koma sanadwale achalume icha ana musaza wapatse inu adzalira mosweka mtima asaona ngati kulibe mulunguso mwina ndikukamba sa siku lina tisafa mfuwu wina asapanga chani ana awali akasafa soti bambo wawo sanadwale ana amuna asapanga bwanji nawe imfa sunazisuse bwanji nangano pakasapita zaka akasafa asankuwafusa mama ali kuti bambo wanga udzayankha chani malawi wanga
adadathu muli kumwamba tikumaphani kuti mwathangatirana osamasiya rest in peace Wason rest in peace Martin long love the kings.